Thank you. We worship you, Lord. Wari wako nyinyi tote chokrok mari Yesu Kristo. Kamora mora ma intimo de sudu machigni.
Pamoja na wili ili tumsifu Mungu.
Nyasayo kweli.
Mungu awabariki.
Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Wadeni Yesu. Wamiduo, wamiduo. Wamiduo. Ero kamano. Vituri Yesu Simba.
Napaki nyingi Jehova. Ine miromo. Napaki nyingi Rudigima. Yesu ine miromo.
Ade. Ine maluri, ne Sing a Thank you.
Yes,
it's a good